Weli kwezi. Kwezi la kusa.
Sasa. Ka.
Kanyi
sabatu gi
atumele
tonse
atonsele
ku kanye
namakolwa
iswe
ko
siye
ezamasinyane. So ibona,
ibona,
emafini,
aguyo,
kayo,
kanya
guti,
bona bantu,
bogu kanya. Santa Sayo,
Santa Sayo,
Emanuele,
Manzini,
Nasetla,
Nebe,
Ambe,
Ambe,
Ikaya,
Ikaya,
Siopega,
Siopega,
Empumalanga. Lai crazy, glory to God. Niti ba zibonise,
zibonise zonke,
ziti kosiyeza,
kosiyeza.
Weli kolwa. Kumakubo abomhlaba
abokwa
ngahlanganyeli
nabo
emkhubeni
emibiya
osathanda babizwe abomhlaba
bomhla
ukuthi mngane
uthi mnga
uyisitha
uyisitha
sale
nkosi nkosi
eyobuya yamasinyane
Sing
a banjwa
kona,
emikuba, eyingo,
eyingo,
zilungisele,
zilungisele,
usungulo, okuhlanga beza.
Magukishwe,
sila yonke,
singashi,
inakane,
zihlukane, zihlukane nabomhlaba.
Baba.
Silulegane
njalo
silume
lelo
ni
Sikine.
Hallelujah.